very safe place. Unaona kama hapa. Hapa hakuna watu hapa. Wewe. Wewe. Unaona mmekaa mzon? Nimechoma. Endeni mtafute nyumba. Nimewasha moto fire.